show me what I'm sweating. Bama jwa tlanke ntsha ga mafatshe le nna ke totlash from kholo mama zala ra sawara o tlwe tswara scoopy ke itse dintshi nika la mo ka katletse tlhantse ke sa itse wa sa thubi pelo teng pelo tswela gazi nga re show me swa ma pelo misini tsa mabane ke tlhabisa khara le nna ne ke sa ipone ke tlhage wa khara lose itse me show me ka taba tsa zaka Flopping as a cool as that number at top. Yeah, story gets a bitch. My shit thing as a kid. Then I got my kids. Bumping that's a Lazaro. Joven shit, I got my gang. The rapper, he got bought by the tank cruiser. They show me hang as loser. What I'm sweating. They show me what I'm sweating. What I'm sweating. They show me what I'm sweating.
Le ka sere kwa tele rate zama ena re le khopele silo ha uwa le namana le rata dilo tso tletsentse di drama le hina
a ri nake silo molina lu di bona ga rena wait lena wait le bella mfilimi relax